Tu ta ta ta, sukiya, ta ta, sukiya, mampu ta hum kya kiya.